Total Brothers besithi buyela ekhaya tata, yeyi indlala yasibhuqa uthi buyela ekhaya. Siyangena ke okwenjenje kumakhaya ngamakhaya, kwindawo ngendawo, eniphulaphuleni kuzo ivukani le Community Radio ku-90.6, 98.4 kuya ku-99.9. Zezolimo igama lam, ndingumakhaya ndiwakamzamba umntwana welngucastiero Lois Kadla Somboko, gandaganda ye-wireless igorha le-radio. Siyangena ke mphulaphuli wevukani Community Radio, sizibulisela kuwe kolu usuku lanamhlanje. Masenze be ngumhla wesithathu kule nyanga ka-Oktoba kumnyaka ka-2024. Inkosi kakhulu apha kwebefundisi sibamba ngazo zozibini. Well, uyayazi ke mfama, xa ileli xesha kulapho khona siye sibe kanti siyakumema. Injalo njoku siyawuxoxa wethu, sixazulule imiba, siphuhlisane, sakhane, sixhobisane ngezinto yinto singamafama, ngoba uyayazi bangaba ubutyebi belizwe buhleli apha kuthi mphulaphuli wevukani. I-guest yam ayise-excited apha istudio ngeyona ndlela. Yel, sinomntu omtsha ke namhlanje, uLamla Mshimza sikunye naye. Ngumfama ke ose cha injalo njoku, wayiqala ekhuleni kwakhe uyithanda umcimbi we-farming, akaphele lapho waqonda uba ngaba makaziphuhlise ngesikolo yokuba ngaba abe kanti uyayifundela umcimbi we-farming. Ngolapha ke esakhisizwe local municipality, nguye ke sobe sixoxa naye. Umbuzo wethu, indima yomntu omtsha apha kwi-farming, umntu omtsha lo angayintoni ngaphandle kwe-farming, kwaye ke kubaluleke kangakanani into yokuba ngaba babe kanti abantu abatsha aba bayaphuhliswa injalo njoku, bayangena apha kumcimbi ka-agriculture, okanye xa sithetha ngomcimbi we-farming sikunye ke noLamla kweli iqala lingaphaya. Uyawungena ke naye atyatyadule, singene kumcimbi sikuwo nawe ke mphulaphuli pha ethubeni. Sokunika ithuba lokuba ngaba ube kunye nathi. Ndiyacela ke mntakwethu ube kanti uyasondela apha embokweni wakho, usondela apha embokweni wakho khona ukuze sizawuvakala kakuhle. Mandikunike ke lithuba lokuba ngaba ubulise kumphulaphula evukane FM ekhaya.
Aw, ndiyabulisa ke kuwo onke amafama alapha amameleyo futhi apha evukani Community Radio. Ndiyabulisa nakuwo ke Castero ke gandaganda wireless.
Yes, sir.
Igorha le radio.
Yes, sir.
Yes, sir.
Gandasobhoko.
Yes, man. The main man.
Well, kusoloko kuluvuya mntakwethu into yokuba ngaba sibe kunye nawe, ingakumbi ke xa sisoloko sebafumana abantu abatsha, ngoba uyawufumanisa into yokuba ngaba banqongophele xa kuthethwa ngeyomcimbi wezolimo uba ngaba sibe kanti siyabafumana abantu abatsha. Well, ungowalapha esakhe isizwe, ngumntu omtsha upassionate kakhulu kumcimbi we-farming, kumcimbi wezolimo. Ndibene ke nawe izihlandlo ezininzi njalo njoku, wathi wazicelela kumba ngaba, hayi mani, ndiyacela mani make ndize apha ngoba ndingumntu onomdla kakhulu. Well, phambi koba sibe kanti siyatyatyadula siyangena kuwo wonke lo mcimbi, ndiyafuna mani ukunika nawe ithuba lokuba ngaba uzazise ngokupheleleyo kumphulaphula evukani Community Radio ekhaya.
Okay, hayi, ndiyayibulela Castero elo thuba elo.
Yes.
Nawe mmameli weVukani Community Radio, ngokuhle okuhle ekhasana owakwaMlatha. Njengoba ndihlala apha esakhe isizwe, ikhona i-background endiyifumeneyo kakhulu ngezolimo. Ndisitsho njena, ndizalelwe e-Elliot.
Yes.
Emabhulwini, emaplasini. Ndakhulela apha ecala phaa eManzi Mdaka. Phaa eManzi Mdaka uyothi ufumaniseke uba abangabantu abamnyama kwela cala and bayazama ukulima futhi. Kunjalo nje bendiye ndiyifanise futhi nantoni abantu abamnyama nabantu abamhlophe. Kunjalo nje ke yamnandi ke le nto, ndafunda ndayithanda le nto lena ye-agriculture kuba bendihleli ndiyenza naxa sindigodukile. So ndake ndaqabela ke ngoku ndathi make ndifunde kakuhle ndibe nazo ezi qualifications. So ndayifumana ke qualification kamnandi eye-crop production. So ndizama ukuthi ndobana ikhona i-diploma in crop production ndiyifumene phaa neFort Cox.
Wow. Well, kuba sowusitsho impembelelo yakho okanye uye wabe kanti uinspirishwa yintoni into yokuba ngaba ube lapha kwifarming, ndiyakuva uba ngaba ngumntu osuka ezifama apho khona bekuhlala khona abantu abasebenza ngokulima yonke loo micimbi leyo. Well, ndiyafuna ke ngoku into yokuba ngaba undiphe nje kulo umcimbi kokuba ngaba iqale phi le nto ekhaya ibingabantu noko abakuyo umcimbi wozolimo okanye uphume wedwa ecaleni, ngoba sometimes uyawufumaniseka ukuba ngaba ezinye izinto ziye zibe yimpembelelo apho uphuma khona uba ngaba hayi ndiphuma kwikhaya elithini, mna bendisithi phambi koba ndiye esikolweni, okanye uyawutsho omnye umntu hayi bekusengwa phaa ekhaya, bendivuka ndisengwa, okanye bendingumntu mna uvuka phambi koba ndiye esikolweni ndiqenga umgqomo uba ngaba kuyonkcenkceshelwa phaa egadini. Wena isuka phi yonke le nto ukuze ube kanti wena ungulo mfama unguyo okanye ungulo mntu unomdla apha kwifarming?
Eyi Castero, ndiva kakuhle lo mbuzo wakho, futhi naye umameli ingasabe nawo umfanekiso engqondweni ngokuthi ndingumntana nje, ndiyouth, andilolu 2000 kodwa ndikufitshane apha ema-2000-ini. Ngelithi ke nje bendiphuma apha esakho isizwe,
yes,
ndiphuma apha esakho isizwe kwiindawo ezimbini, Elliot necala.
Yes.
Elliot nje mba ndisitsho ke uba kukho amabhulu phaa. Amabhulu ayenze kakhulu le nto singade sithi zii-commercial farmers. Ndabe ke ngoku ndilapha ecala, uyayiva ke ngoku. Apha ecala sabe sisithi nobana sizi-small scale farmers. Mna ke ngokukhula kwam ndikhulele apha ecala kakuhle, sabe umheza wam uba ndingalibiza igama ndithi utata uMbulelo Khuthuka.
Yes.
Utata uMbulelo Khuthuka uyenzile indima kakhulu apha ebomini bam, ihabe ke ngoku exhaswa nayifemeli yam. Ngelithi igama utata uMbulelo bendibeka practical, angandibuzi imibuzo, athi kuyasetyenzwa phaa. Nabo ke ngoku oobhuti abadala abaphaa emanzi mdaka babesithi nantsi into eyenzekayo apha, uyayiva.
Yes.
Ndibe ndi-inspirishwa yinto eyenzeke Elliot ngoba eyi la mabhulu anga enza kakhulu, kodwa
basebenzise eli gama lithi abantu abamhlophe.
Abantu abamhlophe.
Ya, basebenzise elo gama abantu abamhlophe.
Abantu abamhlophe.
Ya, yeah. Well, inikisa umdla kakhulu. Well, xa sogqitha ke mntakwethu ingakumbi ke kulo mcimbi sowuthetha ngawo, wena ngokokucinga kwakho nangokubona kwakho ibaluleke kangakanani? Well, ngoba noku sikhule thina ootatomkhulu nootata bethu ingabantu abayixabise kakhulu into ye-farming, kulinywa, kufuyiwe, njalo njalo. Well, ngoku sikhona singabantu abatsha and si-advance kwizinto ezininzi ukogqitha abazali bethu kwakunye nodade omkhulu bethu. So xa ujonge i-farming okanye ujonge le sector yakwa-agriculture kweli xesha kukho thina ngoku okanye kukho abantu abatsha, ungathi ibaluleke kangakanani bangaba abantu abatsha babe kanti bayayithatha inxaxheba into bangaba babe balapha kwi-farming?
Hey, Castero, njengoba ndisitsho ke nyhani ke ukongeza kule nto besisandoyithetha uba isuka phi le nto,
okay,
bebona ke ngoku ifemeli nayo ke ngoku inayo inxaxheba kakhulu. Isitsho ke ngoku ifemeli ngobona uba heyi nyana yijonge ngolu hlobo le nto lena i-agriculture. Awungacingi uba uzosoloko upha emhlabeni, kudala
yes,
upha emhlabeni, khakuyicinge le nto ngehlobo letekhnoloji, ngoba ngoku kweli lizwe siphila kulo kuya-advansa.
Okay.
Uyayiva ne?
Yes.
And ni-advansa nje, bakhona abantu aba-advansa nangengqondo, ufumaniseke bayakwazi ubala amanani, i-accountant ukutsho.
Yes.
Ndifuna ukuya kulaa nto ithi ntobana ungathi ngoku unalo ulwazi le-accountant ungene phaa kwifarming. Uyayiva ne? Lolu lwazi eli abazali bethu babengenalo lokuba into yobana kanti siyakwazi ukubhajethela le nto yokulima.
Yes.
Uyayiva ne? Iphinde ibe mnandi nangale nto ubuthi sinazo nee-app apha ezifowunini zethu. So ngoku umntu uyakwazi nokuthi nobana uba umnandi okanye unalo ulwazi oluphangaleleyo ngento yeteknoloji, ezazinto sithi nobana zii-drone, ezazinto sithi zii-tracker, ukwenzela uba sikwazi ukujonga kakuhle imfuyo lena yethu xa sisijonga nale ngxaki yokubiwa kwemfuyo. Bakhona onyana okanye abantakwethu abanolwazi ngento yokujonga into zeteknoloji,
yes,
abakwazi uzicofa ezifowuni ezi. Bakhona odadewethu abanazo i-accountant skills, i-budget keeping, uyayiva ne? Bakhona abantakwethu abakwazi ukuqhuba, bazi i-mechanic, uyayiva ne?
Yes.
Bakwazi ulungisa ezi-tractor sizidingayo, ezipampu sizilungisa, sitsala ngazo amanzi. Ndifuna uya kuyo kwinto ethi nobana kule nto ye-agriculture, uyayiva ne?
Yes.
Awuphelelanga uthi nobana hayi ndiyolima qha, sistathi esiya. Sistathi esiyana and ndifuna uyijonge ngolu hlobo ndithi kukho abantu abantsundu abakweli cala lalapha icala,
Yes.
kukho abantu abakhanyayo abakweli cala lase-Elliot. Ufumaniseke uba bonke ezi skills phana Elliot bazithile, uyayiva ne? Badibanise umakhenikhi, badibanisa umntu okwazi uthengisa, badibanisa umntu okwazi uqhuba ukhenika, uyayiva le nto ndiyitshoyo. Kweli cala lethu thina siyazozoyikisela.
Yes.
Ndingayibeka kanjalo. Sizazoyikisela, asifuni udibanisa umntana wetekhnoloji. Sithi hayi, kuba usisinamnam okanye kuba ungumntana e-Ultramel angumntana wenembe azuyazi into yolima. A-a, masingababethini emacaleni, singabakhuphi, ngoba le nto lena idibanisa izikills ezohlukileyo ezininzi esinothi xa sizidibanisa sibone lena uba i-production yethu ingasisa kwikhomishali. Ngoba sifuna uya khomishali apha, sifuna uhlala sikasa.
Wow.
Yes.
Well, uke wathetha ngendidibanise nomnotho ndiyanikisa umdla kakhulu because ndizama ucinga xa sidibanisa umcimbi we-farming sidibanise nomcimbi we-finance
Okay.
iklika okanye iye ibe kanti idibana ngoluphi na uhlobo because phakudala abazali bethu bebefuyela uba ngaba babe nemfuyo phaa endlini iba ibe khona endlini belimela into yokuba ngaba abantu abalapha phakathi endlini makutyiwe but ke ngoku uyawufumaniseka uba ngaba xa sithetha nge-agriculture sithi agriculture it's a business okanye farming it's a business you know so kumele ke ngoku kube kanti kuyakhomplaywa kuzo zonke loo micimbi kubaluleke kangakanani uba ngaba ube financial minded when it comes to kumcimbi we-farming loba wenza ntoni imicimbi yakho iyondelelane ngokwezezimali
uyayiva ke ngoku Castero, uyayiva ke ngoku nawe mameli wevukani community radio,
yes,
uya kulo mba bekwisike sathetha ngawo wemali yokulima. Ibalulekile le nto ithi masiqale siyiunderstande uba imali yethu xa sidibanisa nefama ihamba njani.
Okay.
Funeka sibe nayo ibhajethi, funeka sibe nayo nje ibhajethi ne, funeka sibe nayo itarget, funeka sibe nayo income statement uba njengoba sendilimile
yes
ihamba njani imali yam apha endlini, ifika njani imali, ziintoni ezi zindichanayo. Okay. Umameli wevukani community radio, ndicela ayinothe le nto ithi ukubaluleka kwemali ne-farming iyakunceda laa nto uba ukwazi xa unazo ii-records ze-finance ebhankini. Le bhanki lena sowuyirejistarishe ngale projekthi yakho. Ungamnye, ningaba bahlanu. Ngoku xa uyocela phana i-funding uthi nobana lewe le funding lena ndiyayicela nangamaphepha wasebhankini abonisa ukuthi nobana siyaqhuba simile, ayongxaki nento yoma as long as ikhona into ye-finance ebacka up. So uyakwazi ufumana lo funding, uyayiva ke ngoku ne? So ke ngoku xa unayo ke ngoku elo phepha lithi nobana ndisebhankini uthi andinabutsotsi, andinabufirifiri, ndiqonde straight kule nto yokuthi le finance yam ingakwazi uqasha abanye abantu. Uyayiva ke ngoku ngoba apha kaloku urhulumente wethu ufuna uba masibe nawo ukuqasha kwabantu, employment, ngoba yinto esibethayo employment. Uyabona ne? So sifunde siyiunderstande le nto ithi le nto ye-agriculture, le nto ye-farming ne ayikhuphuli wena wedwa nomhlaba okuwindo okanye umhlaba owufumeneyo ngelisi, kodwa iphucula naba balapha kwi-community ekuhlaleni ngoba bayasebenza. Uyayiva ke ngoku, uyamcela uba ebhuti ndibethwa yiplumbing phaa, uyamazi ubhuti uyakwazi udibanisa upipe, uyamazi ubhuti uyakwazi uliqala icingo.
Yes.
Uyayiva. So ngoku umfaka phi? Umfaka emsebenzini. Uyamazi udadewethu phana utheni iye waya esikolweni khange nxa yantoni i-employment. So ndizama ukuthi ke ngoku kuyo yonke loo nto le-employment le-agriculture yethu ne finance iye incedakalise pha.
Okay.
Siye sincedakale phana ke ngoku ngokuthi uyabonisa uba ndingakwazi umqasha umntu nothi ngumqasha kodwa umncedisa uba makaphile ngcono. Uyayiva ne,
Yes, yes.
uyambonisa still uba ndiyakwazi ukwenza imali uba mna mandiphile ngaphandle kwe-350 ngoba la 350 lena yilena singayifuniyo singamafama sifuna 350,000.
Yes.
350,000.
Yeah, ne. Well, imizuzu i-21 ibethile phaa intsimbi ka-7 o'clock zezolimo ligama lenkqubo mphulaphuli ngumakhaya wakwamzambo uCastiero the main man isigadla somboko igandaganda ye-wireless igorha le-radio. Ya sikunye nawe ke mphulaphuli sijonga abantu abatsha ingakumbi pha kwi-agriculture okanye kwi-farming ngokubanzi emntakwethu ndizama uqonda man into yokuba ngaba ungathini wena ngolwakho uluvo ukuba ngaba ukubhalansisa i-farming because uyafumaniseka uba ngaba kwabanye abantu lo mcimbi we-farming ngumcimbi wendalo zikhona ezaa zinto ufumaniseka uba zezendalo nalapha elisasazweni ufumaniseka uba ngaba kuthiwa lo umntu unesiphiwo ngokwendalo kodwa ke ngoku ibaluleke kangakanani loo nto ukuyibhalansisa nesikolo ingakumbi kula maxesha sesikuwo ngoku kubaluleke ngantoni kangoku xa uzixelele uba ngaba ungumfama ube nentwanana okanye uyibhalansise yonke le nto yakho ngoba ngaba uyoyifundela okanye ube nesakhono sayo yonke le nto uyenzayo ibaluleke ngantoni loo nto
Hey, Castero, ndiyawubulela lo mbuzo wakho ngoba uzokwazi uphuhlisa abantakwethu iwes abalulutsha abasenalo ithuba lokufunda.
Yes.
Castero, zikhona i-FET colleges siqale apho ezifundisa nge-agriculture. Zikhona ii-course ezifundisa nge-agriculture.
Yeah.
Zikhona nee-universities eziziphuculayo ngale agriculture.
Yes.
Uthi ke ngoku xa uyiunderstanda ke ngoku ezi institution or ezi ndawo sizobe sidibene kuzo sonke ngale ngqondo ye-agriculture uzofumanise kunoclassmate pha.
Okay.
Oo-colleague kuloo ndawo nizobe nikuyo nifunda ngokugcina imfuyo.
Yes.
Nifunda ngokulima. Nifunda ngokukhenikha. Ingqondo inye apho. Siqale ke ngoku ngalaa nto ithi njengoba ingqondo inye nizobe ninethiwekha.
Yes.
Omnye umntu usebhizane usecala wena kodwa uyayazi uba loo mntu usebhizane unale ngqondo yayifana nale yakho.
Yes.
So masiqale phana kulaa nto ye-networking ungafunda endaweni eyi-one nizokwazana ngelinye ixesha loo nto ingabikho ingoneli kodwa wena as umntu individual
Yes.
Uwedwa nje uzobe ke ngoku unolwazi oluphangaleleyo elidibanisa nale meko sikuyo ngoku apha emhlabeni ngokuthi ke ngoku kukho izinto zeteknoloji ngoku kukho izinto ze-research ngoba iyayitshintshatshintsha ngohlobo leclimate.
Okay.
Xa ndithetha ngeclimate nditsho isimo semozulu uyayiva ngoku wena uzoyiqondisisa kakuhle le nto leba kutheni kusenzeka kanje kutheni kufuneka sisebenzise into ekuthiwa ziimalshi kutheni ngoku funeka sisebenzise into ezii-pesticides uba sisebenzise ii-boom sprayer kanje uyayiva ke ngoku uyaiunderstanda senditsho nothi xa ufika ke ngoku apha ekhayeni apha ezilalini ukutsho ke ngoku ufika umcebisa utamkhulu uthi tamkhulu ingathi siyawaste xa senza kanje ngoku wena soyijongele ngohlobo lemali le nto soyijongele nangohlobo lounderstanda le ndawo uhlala kuyo ngelinye ixesha umntu uzofuna ukwenza i-greenhouse kodwa akho mithi emkhuselayo ukuba laa moya ibhudlayo imkhusele so ngoku unayo i-understanding engcono nakunomntu ongayifundanga kakuhle or ongayiyelanga etafileni le ndaba uyayiva ne
yes.
Uyiunderstande le nto uba phana esikolweni awufundiswa curriculum i-one kuthiwa ngokuzolima uyafundiswa uphatha abantu ba abantu baphathwa njani uyafundiswa into yophatha imali uba abantu imali iphathwa njani uyayiva ke ngoku
Yes.
uyayifundiswa futhi nento yoba uyigada njani le nto igcina usafe ndifuna uya kulaa nto ye-environment imithi izilwanyane izithole ziyancedisana so ngoku ukrotyiswa kwikona ngekona xa useklasini kuthiwa nantsi le kona iphethe abantu ufundiswa iinto zogruma itim uyayiva ke ngoku ne
Yes.
ufundiswe ke ngoku iinto zogruma itim uandastende uba bakhona abantu abangamavila kwalapha emsebenzini kodwa babalulekile ngoba ngamanqoko
Oh.
uyayiva ne
Okay.
awunokwazi umlahla loo mntu
Oh.
ngoba eli nqoko nje uyakwazi uba abe yimarketing yakho for le business yakho apha efama akwazi ukuthengisela nangona esonqena xa kudibane nepeki uba masigrombeni i-trench apha uyayiva unayo iabhilithi yakhe ndiphinde siyijonge nale nto kuthiwa uyakrotyiselwa nangemali kwalapha esikolweni awujongiswa nganto yolima qha uyayiva
Yes.
ungajongiswa nganto yolima qha uzothiwa nantsi imali ke ngoku iphathe njani uyabhajetha ke ngoku
Yes.
uyaprojektha ke ngoba emva kwexesha elithile mandibe nemali engakanani uyayiva ke ngoku exesha elithile mandisebenzise ntoni nantoni kuze be kanti le nto siyilimayo okanye siyifuyayo siyifunayo izohamba iphumelele nini emva kwexesha elingakanani uyayiva uboniswa ukhutshwa izipeks manditsho ukhutshwa izipeks xa usiya esikolweni
Wow.
Iwesi xa isengqondo ifresh una-18 una-15 uyayiva ngoba sisonke siyaphuma ko-grade 9 esikolweni ngoku uphume ko-grade 9 ayithethi nobana aphelile amathuba bafunda thatha la report yakho grade 9 uyocela phaa kwi-short course ufundise ugada amaqanda
Yes.
ufundiswe futhi nosebenzisa imbonqama kanje uchuba i-tractor uyayiva sonke sikwa-agriculture phaa sonke sikwa-agriculture phaa zikhona nee-ostrich uzoyobona abantu ubona abantu xa ufunda udibana nomntu enqobo uyayiva ungasecophi fimvapha kanti indaba yenu idibana kulaa spa uyi-one uthengisa amaqanda asenqobo uthengisa amaqanda asecophi fimvapha uyayiva ke ngoku espa uyi-one sifuna ke ngoku sithini singamisodwa kodwa sikhulisane ilapho ke ngoku
Ya, phulaphula evukanikomthi radio namhlanje ke sincokola ingakumbi ngumcimbi we-farming uwonke nje ingakumbi ke sigxile apha ebantwini abatsha njengoko sikunye naye pha okuhle kalamla ingumntu omtsha ozinze apha esakhe isizwe oye wabe kanti uyayifundela umcimbi we-farming kweliya icala lingapha yena ke uspecializa kakhulu kweliya icala lokulima ukhona ekhaya yazi ndinombuzo endizidla ngokubuza
Okay.
ebantwini ingakumbi kule nto yokuba ngaba kubaluleke kangakanani ibaluleke kangakanani laa nto yokufumaniseka uba ngaba iproduct yakho uyayithengisa isekude phaa lo uzoyithenga ayibone isepha amnikisa umtsalane engekayithengi kawuyithenga eyibona phaa ikulaa ndawo aqonda uba ngaba andikwazi ungayithengi le zintoni izinto ekumele uzenze njengomfama otyalayo okanye othengisa iziqhamo mandisiveji okanye ifruit uba ngaba loo mfama lo okanye mna ndizothenga phaa kuwe lam lamfundini ndiqonda uba ngaba andikwazi ungayithengi elaa khaphetshu likalam lapha andikalithengi ndisalibona nje libekiwe phaa estendini okanye kuloo ndawo okanye ndisalibona phaa egadini uyithengisa njani iproduct yakho njengamfama okanye njengamntu othengisayo ziinto ekumele uzenze ukuze kanti le nto oyithengisayo inika umtsalane kwabo bazothi babe kanti bayayithenga
eyiva ke ngokukhastero le nto
yes
ihamba nale product nomntu oyithengisayo uyayiva xa siyiqala kanjalo ke ngoku masiqale kuloo mntu uyithengisayo wena mfama ukuloo ndawo kuyo unalo product intle imnandi injalo
Yes.
phambi kundithengisele ndiyacela uba khawucoceke wena kuqala
Ucoceko.
ehe
Okay.
khawukuzithengise wena ndingakayazi noba uthengisa ntoni mandicinga uthengisa idayimani uyayiva ne ndiyacela coceka kwenzele uba umntu oyithengayo le nto nomntu ogqithayo angathi yho uthengisa ikhaphetshu uyabonakala umdaka kakade.
Eh?
Ah, mayingabikho njalo wena, mayingabikho njalo le ndaba ndaba. Le ndaba lena koceka wena kuze siyibone ba isimilo okanye ikhwalithi yale nto ndizoyifumana apha kuwe yiyo na. Ukucoceka kwakho kuye kuziveze phaa kule product uyithengisayo. Uyayiva ne? Ngokuthi nobana uyipakeje njani le product yakho. Uyayiva. Xa uyipakeja ke ngoku kulapho nayo ke ngoku ii-products eyizithengisa. Ngoba sibuye sikhumbule. Sonke kwezi ndawo sikuzo, kwezi district, kwezi lali, kwezi fama sikuzo. Sithengisa into eyi-one ngexesha. Bendisenza umzekelo wecanda. Umfama osengqobo uthengisa iqanda, umfama osecofa imvaba uthengisa iqanda. Kukho lo ungaqhqanga yena unxiba igambuti uzondithengisela mna.
Yes.
Uyayiva. Ukhumbule uba sonke sekudinga ukutya. Ngelinye ixesha kuthenga ugqirha apha kuwe. Uyayiva. Ngelinye ixesha kuthenga ugqwetha apha kuwe. Ungamthathi kancinci uthawutha ethenga kuwe. Uyayikhumbula ngoba sonke singabantu. Kodwa coceka kwenzele uba abe nomdla wokuza pha kuwe. Ndifuna uyajonga laa nto ithi into yobana uyipakeja ke ngoku le nto ke ngoku. Masithi icocekile sobabini.
Yes.
Yona iproducthi injani? Ingaba icocekile na? Uyayiva?
Yes.
Ingaba yosuliwe na eli qanda? Lafakwe eplastikini erayithi na? Lafakwe ebhoksini futhi larepithelwa na? Andizuyijonga ngeqanda qha. Kodwa siyijonge nangekhaphetshu.
Yes.
Ngelinye ixesha ikhaphetshu yakho ayikho ntle phaa egadini. Kodwa iqonde uba awufuni uluza apha. Khathi ndiyisike esiphakathini. Xa ndisike esiphakathini ndizothini ke ngoku? Ndizoyithengisa nge-R7, ndizoyithengisa nge-R10. Kodwa mandiyenze ibe ntle, ndiyihlobise.
Ibukeke,
Ibukeke.
ijongeke.
Kamnandi kanjani.
Ya, ne.
Uyayiva ke.
Ya, mphulaphuli imizuzu ngoko sele i-27 before sitsho sithi ngu-8 o'clock. Nikisa umdla wethu kakhulu kakhulu incoko singayo injalo nje oku iyakhuthaza icebisa ngokwendlela esiyawuthi singamafama ingakumbi asakhasayo sinakwenza ngayo ukuze oku sikutyalileyo nesikuthengisayo kube kanti kuhamba kakuhle ngoba zininzi into ezijongwa zi-custom. Nintsi into eziye zijonge zii-customer xa zizothenga kuwe. Ndiyayibulela ke uye wayikhankanya lo mcimbi wococeko. Ndiyaqonda uba ngamcimbi obaluleke kakhulu. Nala mcimbi woba ngaba subantshingintshingi uthengisela abantu uthethe nje. Ngoba kho laa nto ithethwa kuthiwa customer always right. Zama uba nice apha kwi-customer ukuzithengisa nawo. Phulaphula siyafumaneka emnxebeni ngu-073 849 1740. 073 849 1740 ngumnxeba wam lowo kungenjalo. Uya kundibamba phaa kutsaptsap sikhona nakuleyo inombolo ingu-072 514 5381. Ndikulapho ke uyawuthi ube kanti usifumana khona sive kuwe into yokuba ngaba wena unambuzo mni okanye ufuna ukoleka usithini na kundondo lam endikunye naye namhlanje. Into endiyivuyelayo ke ngumntu omtsha lo sincokola naye namhlanje injalo njoko ethetha noogxa bakhe abantu abatsha into yokuba ngaba kuyaphileka. Bathatha le nto ayinabungozi, thatha le nto ayinabo ubungozi uba ngaba amafama ngenani ngokupheleleyo apha kwezolimo khona ukuze ngoba kaloku isizwe esi sixhomekeke apha kwezolimo mphulaphuli wevukani community radio. Well, mntakalamlama ke sigqithe ke ngoku size apha kulo umcimbi wena as umntu omtsha ungamcebisa uthini kwaba kaloku abantu banehlobo ingakumbi abayithetha ngalo ngokohlobo layisenzeka kudala uyawufumaniseka uba ngaba lo mcimbi we-farming ngumcimbi wabantu abadala. Xa unothetha nolutsha ngoku ungathi kubaluleke kangakanani wena as umntu omtsha into yoba ngaba ulutsha olu libe kanti liyazibandakanya lithatha inxaxheba apha kumcimbi we-farming maluthini?
Eyi, ulutsha lakuthi. Oh, ulutsha lwentsundu. Kunzinyana wena Castero.
Yes.
Ngokuba ne, silulutsha nje singabantwana. And asimameli. Hayi, andifuni uba ngathi.
Ninakungeva.
Sinakungeva. Sinakungeva wena Castero.
Yes.
Ngoku sekuthiwa nantsi indlela. Sijonge ecaleni. Ufumaniseke uba kutsho abantu abadala. Umzekelo wena Castelo bengindaya kwenye meeting yamafama.
Yes.
Bekumnandi phana ndilulutsha. Ngohlobo luthi isaphili agriculture. Kubuhlungu wena Castelo ngokuthi iphiliswa ngabantu abadala. Besibathathu
abantu abatsha
abangaphansi ko 35 years. Ndiyayiva ke ngoCastelo.
Yes.
Ndanexhala ndathi nobana inoba kwezinye imeeting noba kunjani. Inoba kwezinye i-district noba kunjani. Ndiya kwinto ethi ndiyacela wena lutsha lasekhaya. Ndiyacela wena lutsha lasekhaya make siyityikitye namehlo sikhuleni ezi specs. Ezi blinkazi ezi zisenza uba singaboni uba ikhona ithemba apha kwi-agriculture. Ngohlobo oluthi noba unesiphi iskill ungakwazi usifaka pha kwi-agriculture. Ungakwazi uinvesta wena pha kwi-agriculture. Sijonge ngokuthi nobana zininzi indawo okanye zininzi i-field apho kungaqashwanga khona. So ke ngoku ngokuthi awuzenzela kancinci kancinci. Xa usicingisisa likhona ithemba pha kwi-agriculture. Ngohlobo luthi okokuqala kwayona i-agriculture apha eSouth Africa yenye ye-industry ezizisa imali ngohlobo laa nto kuthiwa yi-GDP. Imali ezengonyaka apha elizweni leMzantsi Afrika iziswa nayi-agriculture le. Ndiyamcela umntu olulutsha ayijonge le nto yokuthi intobana uzibe kanti siyaphila asixhomekekanga ntweni. NanguDisemba ufikile. Cela sizifakeni izitaphile zethu phaa emhlabeni. Cela siyifake laa mbewu phaa yetswele. Kwenzela athi fika uDisemba xa kufuneke senze i-potato salad.
Yes.
Sizenze singawestanga mali.
Yes, ngicela sibambe lo mphulaphuli. Molweni kai. Hayi, molo mphulaphuli.
Makhaya sizithulisa kakhulu.
All right, hayi khona njani. Okay, mphulaphuli wevukani community radio station. Ndiyaqonda uba ngaba lo umphulaphuli ebengezi kum kweliya icala lengapha. Hayi, masiphinde sikhangele ngapha. Hayi khona. All right, molweni kai. Hayi. Molweni. Molweni. Hayi mphulaphuli. Right, ungaqhubi.
Ndisitsho njalo ke ndacela ba abaphulaphuli bevukani community radio bayisasaze nakwabanye abahlobo babo uba likhona ithemba ngokuba siyancediswa urhulumente wethu. Noba usincedisa kancinci kodwa uyasicingela. Zikhona i-funding ezikhoyo. Noba zifika kancinci noba zifikela abatheni kodwa masihlale sikuxhobile.
Yes.
Zikhona i-career paths. Zikhona uhlobo lokuthi nobana njengoba ufunda ungakwazi uba ngugqirha. Ungakwazi ufumana i-degree yakho ne-diploma okanye higher certificate apha kwi-agriculture. Futhi ufumane ulwazi lokuziphilisa. Uyayiva ne?
Yes.
Ungaxhomekekanga kurhulumente kodwa uxhomekeke kumhlaba wakho. Wena mmameli wevukani community radio ndiyacela ungazikhohlisi. Ndiyacela ungazikhohlisi ngokuba ngathi uyanyanzelwa apha kusho uba iba ngumfama. Asikunyanzeli kodwa siyakubonisa ukuba likhona uhlobo onokwazi uphila ngalo futhi ukwazi nokuziphuhlisa wena ungumntu ngokuba zihlukile izikili ezidingekayo apha kwi-agriculture. Ungadinga isikili sokwazi ukulungisa amanzi namhlanje. Ngomso uzodinga isikili sokwazi ukinetic tractor. Uyayiva. Ngomso omnye uzokwazi ukugcina isikili sokwazi ustorisha le nto ubunayo. Uyayiva. Ungayilibali mali. Injalo.
All right, basivele umphulaphula ngelesithini. Molekhaya, hayi.
Molo bhuti, ndiphilela kondwa. Ndithi mandibuze mani mna ndingumntu omdala.
Yes.
Mna ndiyalima egadini. Igadi yam inkulu, andithengisi. Ndithi ndawubona loo mntu ndimphe, ndawubona loo mntu lo mntu ozocela ndimphi. Andithengisi but ndilimela mna, ndilimela mna ukuba manditye egadini. Ndicela ubuza ke ndiphi, aphuma emxholweni ke. Ndicela ukubuza, asinake siphiwe izithole thina bantu ke balima yapha ezigadini zethu.
Wow. Ya, ndithanda le nto yoba ngaba esithi uyikaphe nabantu abasweleyo alime qonda uba ngaba umntu xa ngenanto amthijize kweliya icala lingaphayana. Zikhona iindawo ezaziyo anoyocela kuze zithole xa isengumntu eqalini?
Castelo, nawe ke mmameli, nomnye ongakubuza ngalo mbuzo. I-worse for umntu onayo intliziyo yophuhlisa indawo ahlala kuyo. Andiyazi uba ndilungelekile ke uba ndibize igama lekhampani. Ne? Kodwa ikhona phana kwikhampani kuthiwa Food and Trees for Africa. Ne? Uba uyijonga phaa kwi-intanethi uthi www.foodandtreesforafrica ukutya nemithi for iafrica.com. Phana unikwa i-option okanye unikwa ilungelo lokuba uaplayele iinto zemithi, imithi oyihlukileyo. Uphana unikwa ilungelo lokuba uziaplayele wena for i-business yakho. Ne? I-West bayayiphuhlisa ke into ye-community development nokufundisa kwabantwana ezikolweni into zolima.
Okay.
Ndifuna uyishiya apho into ye-Food and Trees for Africa. Zikhona ke ngoku ezinye ezikarhulumente. Umzekelo, ndiyayiqonda apha esakho isizwe ibisandophelelwa ngomvulo i-application zoasistwa.
Oh.
Uyayiva ngefinance. Into ebifunwa phana bezingekho ninzi. Bezingekho ninzi kwaye bekudala beziveza ezipowusti phaa. Uba unayo i-business plan, unazo ii-documents ezisapotayo uba ungumhlali walapha esakho isizwe, bazokuthumela kwaba baphana eChris Hani kwenzela ukuba uncedwe kulo nyaka ulandelayo. Uyancedwa nge-livestock phaa. Uba uyakwazi okanye une-idea yokuba ufuna ukubrida, umzekelo, ufuna ukwenza loo bridi ye umzekelo wegusha phaa egusheni ufuna ukwenza uboya okanye ufuna inyama okanye phaa enkomeni ufuna ubisi okanye ufuna inyama. Bayakwazi ukuncedisa ngezo zinto zinjalo. Futhi kwakwezinto besikhe sathetha ngazo zee-business plan zizinto bebezifuna phaa. Zizinto ezibalulekileyo uba wena ungumfama ofuna uphuma izandla ukwazi uncedisana nendawo ohlala kuyo, uncedisane ne-employment rate apha kule ndawo uhlala kuyo, futhi ukwazi na udivelopha le ndawo uhlala kuyo. Zizinto bezifunwa phaa. Zizo enode ndibe kanti ndiyazibiza.
Yeah.
Izithole ke mntasekhaya, nawe ke mmameli weVukani Community Radio, kuye kushiyane ke nyhani ukuba ziphume nini ezo post and ufuna ntoni. Andifuni uthetha into ngeyonyani ndithi yani nini phi. Kodwa ziyavela izinto kooFacebook, ziyavela izinto kwezi page sizilandelayo kooWhatsApp.
Yes.
Ndizama ukuthi ke kulaa nto ye-networking, uba udibana namafama uye kwii-meeting, ngee-meeting kulapho ke ngoku uye ufumane uba kuyiwa nini ndawoni for ntoni. Andiyazi uba uyayiva kakuhle le nto Castelo.
Ndiyakuva.
Xa uyazi uba ningamafama nizodibana nini, ngelinye ixesha omnye umfama une-information ubungayazi wena. So ndizama ukuthi nobana uzibe kanti uyazifumana ezi zinto uzidingayo, dibana nabantu nabo abanale ngqondo ufana nayo. Ne?
Yes.
Hlala ingqondo yakho ivulekile ukuba ndingenza njani uzibe kanti ndifumana le nto. Singalibali ukuzithengela nathi izithole imbewu kuShoprite kwezinye iindawo ezike zithengiswa. Andithi ndizibize ngamagama kodwa icala kancinci imbewu uyakwazi uzenzela.
Yes.
Injalo ke.
Well, all right, ngumkho phambi koba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa intsimbi yesibhozo igama le Ubo sitsho sithi ezolimo well sijonga ke umntu omtsha apha kwi-farming nezinto iinto anothabe kanti yancinisana ngazo kodwa ke asijonga umntu omtsha wonke yedwa gqebe nawe ke mntu unomdla uba ngaba umntakalamla unako ukuphendula kuloo nto nayo uya kukuphendula phaa masive lo mphulaphula ungena esithini Molokhayi.
Ndiyakuva mntanam ngendlela ocacisa ngayo, ndiyakuva. Like ke thina ke singabantu abadala abangenazo nezi zinto, singenabo nabantwana abanezi zinto. Asinawuncedakala na ke sincedwe ngoba kona ukulima oku siyakufuna mna phofu nditye apha egadini yam nabanye esinabo sitye ezigadini. Siyacela uncedo ke noba nguwe ke msasaza. Nawe ke bhuti siyacela uncedo nomntu omameleyo noba nawe uyakwazi ukusinceda ngasobuza nalapha kumsasazi noba umsasazi ke nisincede torho siyacela.
Mama wam inkosi mamu siyabulela kwelaa cala ngekubhetele ndiyaqonda usekomane umama lo uba ngaba basemagunyeni bamamele ngoba kuyavakala uba ngaba mama uyayifuna le nto uyayifuna le nto kwayilapha kuye abe kanti uyancedakala kweliya icala lengapha imizuzu masiyenze belishumi lesithathu mphulaphula ke nditshilo ndathi ndiyafumaneka kwinombolo mnxeba ezingo-073 849-1740 073 849-1740 masimbambe nankwenkqonkqoze emnxebeni Molokhayi molweni kathethi pha kweliya icala lingaphaya 072-514-5381 ya kulapho ke uya kusifumana khona ke mphulaphuli wevukani community radio injalo nje kusive kuba ngaba wena uthini wakhumbuza sikhona pha kwela khasi lethu likafacebook ezolimo at vukani community radio kungenjalo uye pha kuvukani community radio sive kuba ngaba wena ungena usithini na ekhaya apho ukhoyo sekaleyi 12 minutes sivale nje loqukumbela mntakwethu phambi koba sibe kanti siyaqukumbela siyaphuma siyahamba ungavala ngamazwi athini siyivale
okay Castero okay Castero ngicela uqale ndiphendule
umama yes
mama mama nawe ke mmameli community radio yalapha evukane ndiyacela xa unalo ithuba ube kanti ukufitshane neofisi okanye nabantu bakwa-agriculture cela qala ba uke be kanti ukulaa database yabo cela be kanti ukwigruphu yaloo district kwenzele uba be kanti sistep sokuqala esoba bakudibanise nabanye abantu xa unjalo ke xa kunjalo ke uzotsho ukwazi ufumana amacebo ubungawacinganga ngoba udibene nabantu abanezinye iingqondo abasuka kwezinye iindawo okay
yes
xa sekunjalo ke ngoku masithi uhambe kakuhle apha kubhaliswa uba ukukhona kwi-database yalapha yedistrict ezamafam zincede sincede nathi
yes.
silapha around wena cela uzivulele isitiya sakho uzivulele isitiya sakho futhi ngelinye ixesha echanayo into yile nto yoba asinamhlaba zikhona iingqowa phaa ufumaniseke zomilimili eza 10 kg yakwazi phana uziqalela at least itapile umzekelo
okay.
ufaka phana kweza ngqowa nazi zifolile phana eza ngqowa at least ikhona into ozoyivuna phaa uyayiva funeka kwinto eyona ebasic yazifaka nakula maphele ubona uba eyi belophukile eliphelile and liyakwazi uba likhupha amanzi faka umhlaba phana udibanise nomgcuba ufake
yes
iitapile zakho ndifuna ukuthi ayizotapile zodwa nespinatshi ozifumana phana elentuzeni kwezi ndawo zithengisayo ezimbewu zethu uyakwazi uyiqala kancinci kanjalo xa uyiqalile kancinci kanjalo uzokhuthazeka uzoba nomdla yokuba njengoba udibana nabantu abanale ngqondo nayo nawe sowuyenza le nto uyiphila okanye usayikroka soze be kanti uyafeyila uyafeyila nawe xa usosithi ke ngoku le nto uyenzayo uyayiplana xa uzokwenza into ongayiplaniyo ongazaziyo uba uzonyathela phi naphi uzobethakala.
Obethakala.
So ungumfama ohalela ulima endumdala kule nto ukuthi ke awungeni kwezinto ze-youth una-35 ungaphezulu ko-35 ukutsho. Ncela udibane nabanomdla, umzekelo nenze i-NPO.
Yes.
Laa nto uthi ke ngoku yi-non-profit organization. Xa ube kanti ngentliziyo yakho uyafuna ulima and awuyenzela imali okanye umrhobholo wemali, uzodibana nabantu abanele ngqondo yokulima yophuhlisa wena ne-community yakho. Niyenza le nto ngoncedo onilifumana ke ngoku ko-social development. Ngoba ke ngoku kuze ube kanti ufumana uncedo ku-social development funeke ube kanti ubhalisile as i-NPO. Uyayiva ke ngoku xa usobhalisile as i-NPO umdala unjalo, akho mdala kakhulu kodwa uneminyaka emingako, uyayiva ne?
Yes.
Uyancedakala, awuzubethwa into ye-age ngoba uzoncedwa sesi certificate ninaso as i-organization yalo NPO.
Yes.
Injalo ke masingaziyekeleli ngenxa yasithi intobana hayi andiyoyouth.
Ya, masive kweli cala molekhaya.
Mandikhahlele ke kuwe Nonko, ndithi
bambathani
sibazayo nalapho kunyana.
Yes, Dad.
Ndithi molweni baphulaphule. Ndingumbathani emaxesibeni apha Ndingumbathani emaxesibeni apha eLady Friend.
Yes, Dad.
Yengqongo iyazi ingxaki mntakwethu apha ikhoyo. Ndingathi yi-habit. Uyabona ukufakwa kwento ifakwe emntaneni semncinci iba ngumbungu ongapheliyo uthathe uxolo ke mphulaphula. Ndingumbathana apha emaxesibeni eLady Friend. Mandikhahleleke nalapho kunyana ndithi ngangane ntsiba wena Nongo ingxaki isekubeni umbungu xa ufakiwe uphuma kade emntwini.
Yes.
Wafakwe ihabit erongo apha ihabit ethi le nto i-agriculture ngumsebenzi omdaka kufuneka kuthi uze ube uyasebenza uhlale ofisini ufake ithayi ayiphumi le nto kumzontsundu. Loo nto ke iyasilimaza kuba babe kuchazwa istatistic last year i-tax igloss yalapha eSouth Africa i-3.5 billion last year eyenziwe i-agriculture kuphela. Xa ubala ke ne-foreign affairs kwi-business ebheka ngaphesheya yisayensi leya ebalulekileyo even i-animal production ne-crop production zombini zezona zingizikho esizweni. Into enakwafakwa kubantakwethu umbungu nekhwekhwe elibaxakileyo abantakwethu nelirongo nelibatsalisa nzima lokuba i-agriculture yimsebenzi omdaka ibingake le nto ingaphela kubo. Ndithi ke ukwanda kwaluwa ngumthakathi masiyibambe silibambe lingatshoni. Unyana ayibambe nabanye bazeke emzekweni. Inkosi Msasazi.
Alright, inkosi kakhulu Bambathane. Nkosi Bambathane, siyabulela kakhulu ngamazwi akho. Masivale ivale mfana, masivale mntakwethu. Mihlawu nemizuzu phambi kweyesibhozo intsimbi. Masivale mntakwethu.
Eyi,
amazwi akho wovala.
Hayi, enyanisweni nyhani into emnandi ingasingapheli ke. Ingasingapheli ke. Xa siyivala ke ndiyabulela thatha uXesibe. Ndiyabulela thatha uXesibe ngoba yinyani futhi le nto uyithethayo. Umzi ontsundu wesikulutsha bantakwethu, ndicela singayoyiki le nto le. Cela singayoyiki le nto le futhi masizigxame uzibe kanti siyaphuma apha kwinto yolamba nentlupheko ungasebenzi. Ayikho mnandi le nto ungasebenzi bantu bengozi. ufumaniseke abantu kwethu bahleli ezikrontshini ezingafuneki kuyo kuzo ngenxa abasule into okwenza. So ndiyacela ke kumntu wonke omameleyo alisasazi igama elithi into yobana sebenzisa umhlaba wookhokho bethu.
Yeah.
Sebenzisa umhlaba ngendlela eyiyo. Bakhona abantu abanazo neziphiwo abasebenzisa lo mhlaba for ukuphila. Ndifuna ukuthi amayeza. Bakhona abasebenzisa lo mhlaba for ukuphila. Ndifuna ukuthi ukutya. Basebenzisa lo mhlaba for ukuphila nangemfuyo. Ubuye ukhumbule apha kwinzontsundu.
Yes.
Sasiyijonga imfuyo njengeyona nto ebalulekileyo. Ukogqitha iimoto. Ukogqitha imizi. Awunayo imfuyo. Uyakwazi nothi sowumoshile endaweni ethile uthi ndizongcangcesa. Ndinazo apha iinkomo ezilinga.
Yes.
Uyayiva.
Yeah. Yeah.
So mntakwethu masingalahli isiko lethu or singalahli imvelaphi yethu ngenxa yezinto ezenzekayo ngoku siyijongele kude nakwi-agriculture. Masingabalekeleni kuyo kodwa masisondele kuyo uze ibe kanti siyakwazi uphilisela thina nesizukulwane sethu esizayo. Ndicela uyivala njalo mna mntakwethu Katsero.
Yes.
Ngegama elimnandi eleagriculture.
Yes.
Ngegama elimnandi elokuba singaba ntsundu abalulutsha sizowenza umohluko kwaye asizuhlale sikhasa singamafama.
Well, kosi mntakwethu, kosi mntakalamla, ukuhlela mla, mshimza, masibulele, kakhulu mntakwethu ngexesha lakho. Mphulaphule siyayiqwela ke ngoku siyayivala, siya pha kwintsimbi yesibhozo apho khona sobe sikuphathela inkqubo yamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo.